Nyimbo wa yuna watato Fumu ya mafu ya tale Uyankhe we Wabu moto na bena moyo Thank you.